Yathi inkosi no, bring that young man. Yayisithi lafika ikhehla labuza. Lathi na hayi baba ngicela ukubuza nje umbuzo. Uyonikwana umuntu. Baba, eh angisani mina ngifuna ireward. Hawukhehla ukani? Baba, ngotholani. Ngoba ngiyayibona ngibuye. Leli uthi uyonikwana kusho ukuthi uyibona elwa ephinda abuya amukele nomvuzo wakhe. Akayibone efela lapha. Lo mfana uyibona eya elwa enqoba ebuya ezokhangeza umvuzo. Futhi lo mfana ngendlela awayimazi ngawo uNkulunkulu akayiboni noma eparalyzed lutho. Uthe nxa ngizobuya nje njengoba nginje, ngizobuya nginje. Inkosi yayisika kweyinonile ngoba inkosi ibingayenzi lo covenant uma inhliziyo yayo ibingagcwele. Yathi hayi lowo ngizomhlalisa eduze nenkosi. Okunye kusibili azoyenza. Inkosi mayizothi mayidle tafuleni zobe khona. Yathi onye kwesithathu engizokwenza. Ngizomnika indodakazi yami. Lento okunikwa indodakazi yenkosi, istatus sakho siyashintsha automatically. Because onke ama benefits asebukhosini asengawakho. Phela inkosi indodakazi yenkosi bingakhisha thambi yoshada. No, kusho ukuthi ama benefits asebukhosini asengawakho. Khona amazinzi into osoyithola the kingdom for free. Because usuyingxenye yefamily. Wathi uyonikwa yimi. Ake this time angayihluphi nangamalobolo. Ngizomnika. Usuyabona how much leya ndoda yayidesperate kangakanani. Yayi usawayimkhathazile leya ndoda kaGoliath. Wathi ngomnika indoda kaziya. Wayesethi mana khehla ngikhathazekile kancane. Sushwayile into yokuthi hey lo muntu obhekana naye ube indoda yempi kusukela emntwaneni wayilahla lapho kusasa wayilahla lapho ukuthi iprofile wasuka iprofile kabani kaGoliath uyithatha emntwaneni wayifo wayilahla lapho wathi kusukela lini baba kusukela emntwaneni oh kusho ukuthi umuntu uyakwazi ukuthi so umntwana alo izimpa inqobe mina ke njengamanje ilalela ngoqala la waqala khona naye uthi waba indoda yempi kusukela emntwaneni lalela ke baba ubhekana no Mr. Right la aqala khona ngiqala khona nami nami umntwana wayehuye indoda yempi kusukela emntwaneni uwoya wenkosi uphezu kwami ubidabile funa kuthandazeke manje ngiyayizwa into okuthandaza iningi Baban, because I'm captured here. Baban. The Bible, little Daniel, who is this person? Little Utavite. Why said to Saul, oh, okay, thank you, born. But into a funeral by shore. Tatana Zinku was Sam. Correzo. Go was a course. Utavite Shalok Sam Usaul. Utate Eligab. Ningakaboni lento uthi amnike ingubo zakhe it was something else athi nginishuthele lento kaDavid oba ngifuna nibona kancane lama le dimension yena ishatha kancane athi nginishuthele lento kaDavid uDavid okuwaba ne period noma yaba u 3 minutes akunangeki egqoka ingubo leyiqhokwa inkosi iphela engakabi inkosi owasheshwa umshutha nje obase kuya trend manje washutha nje wasiyam trendisa kwangabonakala uDavid egqoke ingubo eyiqhokwa amakhosi futhi nakhona haya amakhosi ehlele esihlalweni amakhosi aphumele impi lidi bible kwakuzingubo zensimbi this young man ube i wisdom is too much to them uhamba kabili what laqoxe izulu elahlangana naye ihlali lati khehla lam Munga hamba gale zingubo bazo praise zono Saul bazo tusizo ukuthi ubeqoka insimbi lo mfana lalela le udumo luzovela lewehle lishona ezantsi bazocabanga ukuthi uwiniswe ukuthi kodwa nithuleleni bafowethu bazocabanga ukuthi uwiniswe ukuthi ubumbethe ingubo zabo uhamba kabili umfana walizwa kahlizwe ukuthi ayiyaqoxa wayisebuyele enkosini ngendlela ewise wathi baba ayikabi ngenxa ukuthi manje inceku yakhe incane njoba ngingane nje ingubo ezinkulu konami manje bengicela kubaba mangenzeke ukuthi hayi ubaba akayithatha ngoba kwakhona ukuyiqhoka kwakhe wayivele bonke akayidingi
kodwa wayisenzela ukuthi anga undermine ngoba ungathi makunyuka amandla muso undermine wathi la ngiyabona kodwa le ubaba uyesaba ngoba ngisho amadolari kodwa angizihumbiza ngegwala this time ukuthi lungile baba letha ngikhona sathi ngiyaxoka mase ngithola indlela yokuthi ngibuyela kanjani kubaba thai baba no hayi kabi baba wami ngicela ukuba bayithathe ingubo ngoba yazi xa kwayinda zinkulu ziyangisinda kanti leya muntu ubuya uzodinga nespeed sami manje ngicela ubaba ayithathe ingubo zakhe yathi inkosi yazi ukhandi sense wayigumula ingubo wamnika ubaba ekwi understanding ngoba akamfuhlelanga ngengubo wathi wena baba uyisehluleke ubukade nina nisho njalo manishomayele kodwa uDavid akasho uDavid uthina sishoyo sithi ma ukuthi lezi ingubo bezinamandla okusindisa ububalekelani phonazo kusho thina masishomayela futhi siwe siyiright sisenzela emphasize into esiyemphasize kodwa iqiniso likaDavid uDavid wathola indlela ewise yokuthi ibuyela kanjani ingubo kumnikazi wazo wayimukela umngubo wokuthula wayesehlushwa into ethi lo mfana uexposed. That was a great concern. This young man is exposed. Kehla. Lo yamuntu lo na u dangerous. Awuqoke na. Aw, we are just like this. Wajeta ubaba sorry kancane ngicela ukuthatha nabufakazi. Ngoba into engenza ngiye kulwa baba ngiyiswa ukuthi ngihambiswa i testimony. Wathi baba ngicela ukufakaza bengisehlana nje ubade ngingibona ngekho la. Njoba kade ngekho la bengisehlana phe ngilusa izimfu sika baba. Wathi come on boy, wathi into eyenzekile nansi. Kuqhamuka ibhere. What to sound ah kuqhamuka ibhere lenzane bukaka ali athekhanga lithatha izimvu engizelusi this time lalalani this time benga protect mina beng protecta izimvu ngithule ukuthi baba ngubhalela incwadi nje bonjoba ngizala angizile ngegama lami akekho umuntu ongathinta impuka Jehova ngithule uthi ngizalibamba uthi tayiti balaka nakalihubha kalibamba nalidwengula uthi jesel piper kwaqhamuka ipimbumesi uthi nayigonyama yenza into efanayo yabamba imvu hayi mina yabamba imvu uthi mayibamba nayo ayidwengula wasecela ukubuza umbuzo baba cela ukubuza umbuzo ngicela ukubuza lo mfilisto uyini ukuba angadelela impi kaJehova uyamemeza futhi umoya wenkosi uphansi wami ingigcwabile umoya wenkosi uphansi kwami we are rising a generation angasukuyisaba i-enemy angasukuwasaba amademone abantu abathi umoya wenkosi uphansi wami face my situation nini demons and devil are all dirty liars usathana namadimona kunamanga akho simo samgwinya akho moya yamyathela umoya wenkosi uphaye wami wathi uDavid uba lo mfilisti pho yini lo mfilisti angazi umfana lo umfana uJulie wathi angimkhumbuli nangelanga lokusoka asokanga ama Israelites bethi umuntu mengasokela uweek qalo sokela lo ngana nkulunkulu umuntu mengasokela bekuyisayino ngamnathi circumcision ngalimali akuyona lefana neyini ibine meaning different le ibisho ukuthi uma ungasokanga awuna thixo umuntu ongenankulunkulu futhi bene belief ethi akakwazi umuntu ongasokile nongenankulunkulu ukuthi enganqoba umuntu onkulunkulu leyo nto yayimbusa la uDavid they can't be akwazi but I like the leadership of Saul clear part umuntu bafuthwa liki twan akuyona yonto angazifuni bengifuna ukuthi akuyona into yonke into embi ongayithola kumuntu ngishaya kuthiwa mubi yena
kodwa kunento encane nje uhamba uyithila kuba kuhle ukuthi uhawubuyithole nje khanya nto akuyakhanya kodwa ke lalela kuSaul mase ivanto yakhe sikhuluma nomfana seyiqeda uthi hamba kehle uNkulunkulu nawe. That was not a just only a spiritual blessing, it was a natural blessing. Uthi fana mengimdala kodwa kufisela ukuhle lawo yakho. Yeah, it might happen ngibona ngathi ngi failure but ihlale ngihlele kusona. Siyanginika iauthority. Lo mfana ngicabanga ukuthi wayizoma lindi sawusal khuluma phela baba. Yebo ibhere ngidwengulile khona kodwa khona engilinde ukuthi ungayisho la. Ngoba icombination yebhere ngidwengulile kanye namazwi esibusiso sakho kuzolunga. So angifuni ukureplacea ibhere ngidwengulile ngeblessing. Ngoba isibusiso sakho ngisidinga noma kuthi ibhere igazi lalo lila isandleni. So awulwethu wathi uSaul hamba khehla uNkulunkulu makabe nawo kwathi umfana ngiyabonga baba soqede. So ube ngudinga nje ukubaba lokho cha uthenge. Ngidinga lokho ngicela ningangilandeli baba. Wehle umfana isandla senkosi iphe wakhe. Oba nabantu abanayo abakholwa ukuthi isandla senkosi. Yabo namhlanje ngifuna ukuzokho namhlanje uNkulunkulu ngithume nje ngizolayitha le authority evani lokho. Beke sifike Jesu bafethe emva lokho sifane ngathi aze sifike. Ngithi iBhayibheli wa umfana wehla washona isandla. Heya. Iyangithusa le uphethe indwa imani mfana. Question yami ithi elinye into edeep lapha. Fanele sibambe into ethi uibhere udwengule ngezandla. Inkonyama uyidwengule ngezandla. UGoliath indwa imani. Usuyabona ukuthi lo mfana akathemba ngidayenze izo. Ngoba elinye lamaphutho ongasiwenze kakhulu. Elinye lamaphutho ongasiwenze kakhulu kule nto engizokushumayezayo namanje. Le ngishumayezayo namanje ukukhema imovie yayizolo. Ngoba laba bantu laba bekufanele nani ufakazi bakhe bekufanele ukuthi uvuka ibhere ngadwengu wavuka ingonyama ngayidwengu ngisaya nakulwaba nayo ngizofika ngimdwengulo kwathi cha kadwengu lalo uyadutshulwa. That's why kuyashadwa usengifikile la. Kuyashadwa neobedience. Ngoba enye into ukuze exercise igunya lakho you need to carry the obedience. Awuhambi la ngokuthi uzwane uhamba ngokulalela. Ngoba umoya ingcola uyakwazi ukukhipha ngempubo obengakhiphanga ngayizolo. Amen. Athi ngikhumisa umuntu omdala kulungile uma ungangi-understand uyibhala uyiyeke. Lalela kubamba nje lento. Kwesi sikhathi enemy emove kaNkulunkulu yanamhlanje kuba imove yakhe yayizolo. Mphinde. Mphinde athi ngibheka nakwi-camera. Kuyenzeka ukuthi i-enemy isitha se-move kaNkulunkulu yanamhlanje kube i-move yakhe yayizolo. Kusho umyakaza awenza izolo uvela uphenda kube isitha senta afuna ukuyenza namhlanje. Ngoba abantu basala entweni ayenza izolo. Kanti sekunamhlanje. Wathi lo ngizomdwengula nalo ngizomdwengula lo ngizomdubula. Wehle emfuleni mayifika emfuleni. Ngithule kahle. Wafika emfuleni wathatha amatshe and to your best surprise wangathatha aitshe lodwa. Wathatha amatshe awu-5. And the level 5 yamatshe ayisebenzanga yonke kusebenzele i-1. Equation ayapi phola u-4. Ngoba uGoliath uyedwa. Futhi uzomshangela i-1. Uthi hayi bese ngiyifundile kahle i-family tree kaGoliath. Ngiyawazi i-family yakhe. Goliath nje obeyedwa nje kunabafowabo nje ngikhokhela ama scriptures nibona. Uthi omgithi babe u-3 khona umuntu wathi wabulala uDavid kabi wasizwa Abishai if it's not Joab. Wathi uGoliath uDavid wathi wabulala uGoliath omunye umgithi omunye. Awukhothi ngikhumbuze next week ngizokuniphathela ama scriptures is in the Bible. Wathi lo angiyazi family yala. These are family of 5. Wathi leli liphathelelo le 4 ngenzela abafowabo mabethu bayaphakama nginokha kwasana evela kule yandlu ngiyathi wasana ngigadile uthi le 4 uyazi inkinga yakhini wena uthatha itsheli 1 emva kwalokho awusekho ready kanti kune counter attack mawuqeda ukusiqhwaga gade ngamatsha u 4 uthi ngenzela nje in case obhuti balezi qhwaga bethu bayaqhamuka ngithi yabe kade ngilindile nani. Uthi Goliath lalelani ke ngiyanazi no 5 ngizoshalo awe bese ngilinda nge 4 ngeze lama kuvuka ubhuti wakhe ngithi ufuna ukuba njengaye. But this time babona ngendlela okuba ngawubhuti omdala bathi hayi ngeke. ngiyathandaza manje. Angazi le nto ayimani kanjani. Noma ethiwa. Siyeke ke mashumayela sokuz creator nathi something isicabanga ukuthi ngafana na. Itshe elingena endayimanini. Alithi imbokode itshe. Abimele kwabula wayimbokode uGoliath wabula wayitshe. Zabantu abakhandi bayibhamba bayithe mhlawu bayintshotsha lapho David. Lo baba ugqoke ngalendlela yokuthi asikhe ispace songena umkhonto. Because helmet bayifakile bimbosa ngci. Efaka insimbi from shoes, iboots into efika la yensimbi. Isihlangu. Yalimaza uNkulunkulu. Lithi iBhayibheli isihlangu sakhe wayisiphatha sasisikhulu. In a way that kwakufana kana amasosha amayizosibambisa isosha amasosha abe u2 asibambile yena usibambe i1 umkhonto wakhe ama meters makhulu mkulu ngabe ivoice iyodwa the guy in the bible why is 6 meters tall oba nesakhula nama khasi azubala ama meters ngenyawo buka 6 meters tall 1 2 3 4 5 6 umbona ngisuke usukumisa lento kuyayinyusisa phezulu futhi uGoliath ubebukwa lapha ya namasosha embuka lapha ya uDavid ke bekuweso beyingane bekufana ukuthi uDavid uhleli phansi lo baba umile times 2 ubembuka lapha ya ini iBhayibheli umfana wasondela ephethe indwa imali dimension number 1 ikholo into oyiphetheyo. Yabona igama lika Jesu bafuthi angadlalwa ngalo nithulela isontweni. Hey nina, hey nina, hey nina. The dimension number 4. Bina listout igama lika Jesu. Yilo. Khona ingoma ethi lisusa uvalo linika lebo yeyi. I don't know what was happening ku Saul because impi bima endawona esothuka entabeni imbili kwazi ukubonana ibattlefield ibiyenza bonke abantu bakwazi ukubona. I don't know what was happening to his brothers. Uma kwakuzinsuku zamanje basebefonela ubaba, baba umncwa bunini ngisothi sibehlela lapho ukuthi hey vela ungabusambali David nje sasho umcounter off. Ya simlalela baba into emnandi simkhuzile. Ngikhulume naye mina nje ubhuti wakhe omdala. Lo muntu vele akezwa. Sasa nje. Ngisothe ngane kuphelile ngayo. Kanti abazi ingane ehlani ihlangane namandla. Wenzeka kahle lento uma uqala ehlani, ihlani uyalidinga you like it. Wathu wayilahlukuthi this person ukholi yathi Hosa. Oqala uthi inyoni in mina ube uze kimi. Phethe indubu. You think I'm a dog? Uzakuyim phethe indubu. Ezakuyim phethe indubu ayimana. Who think this young man young intimidated. Elokugcina la lahla ngayo wathi Hosa la. Ngqoma ikhanda lakho. Phonsa le inyoni zezulu. Bekuyiculo lakhe le insuku ezu-40. Kwasho ukuthi uhambe wrong this time. Ocabanga lento osabisa obaba uzongisabisa nangayo. Funeka abantu abahwa sho. Uthi ungacabanga lento ohupha obaba nabafowethu nami uzongihupha ngayo. Azenimgive uSathan sethi ngiyanibona. Sathan fana ukumtshetha ungacabangi into ohamba uyenza all around uzoyenza nalo. Ngisomsana. I'm telling you. Let that thing to be an apostle. It to be in Israel and authority. Ungaba in Thomas and Yangan and Jenga. No, what about it? Sing down, Lalela. Thomas with Tembe, not in Tembe and alone. How can you do 7 years of faith? Caution feeling, Hamba notches. What was the land Tati Candela could ponsele in one of the zoos? Wasalangithatha ikhanda lakho iphosele inyoneni zezulu lapho. Ufuna ukwenza uDavid ayibone esefile esaphila. Kube kwakho abantu besayensi bazoqala imagine oh God oh hawo inkosi eliphuma. Oh my God. I can't imagine. Wathe baba uthi mhlawumbe lo muntu loya ukhumusa ukuthi ube akangizwanga ngithene inkosi. Ngithemini uyoxholana umuntu oyonqoba lwami. Ona nalowa mfilisti amnqoba. Mina ngithi langizele wena ngizole nje ukuthi ngizothatha ireward yami mangiqeda ngawe mina ngiyibona ngibuyela emuva umukele ireward. I'm not here to die. I wish I can preach. I'm not here to die. Kufuneka abantu abathi noma bedlule esimene bathi I'm not here to die. I see my crown ngaphesheya ngiyayibona umqhele wami mangiqeda le mpi ngiyothola umqhele mangiqeda usho ukuthi uDavid number 2 angiyilwi mina impi ngena reward. Ingakho enqabi naseqala ukuthi ngitholane bangakanani abantu abawole impe iwaste. Ningalimali ngiyashumayela. Kufana nomuntu ozonda umuntu usukula impe iwaste nje. Because izinto ezinganama rewards leyo. Kufana ulwiphe izimbe zangampela. Umuntu onegrudge, we are wasting your resources. Ulwiphe iwaste nje enganama rewards. Kufana uma uqeda ukulwa ukuthi mangiqeda la kufanele ngithole into phekwe kana. Siyilwiphe ngana xoxo. Abanye abaqade sithula ukuba siziphu. Strong igama othi ngisase ngilikhipho seze lapho bayicela isithulo oba sizilima bakhuluma abantu babawuze benze yonke into sithule siya calculate reward hayi le nto iwaste mangaze ngiqale nje kuthiwa ngiphawula kule nto la I'm wasting my time. That's why khona izinto engingaphawuli kuzona bangakhuluma abantu bazabanwebe bangakuthi angiyilwi impe engenamqhele othi ngisase ngitshele nabantu beyinkundla zokuxhumana abantu inkundla zokuxhumana nawe waste my resources. Minizo mangilikhipha afana kuphila umuntu, mangilikhipha afana kulapheka umuntu, mangilikhipha afana kubawa idemon. Anginaso isikhathi sok entertainer. Sishumayela kanje basithuke inkundleni zokuxhumana. Haha, ngambona omunye ngifaka inhlamba la. Haha, ngathi too late sengise ngashumayela. Ngithi mina muyihlakanipho ongivimba ngisaya, ungangivimbi sengibuye. Ngoba so sengiqedile la ngiphuma khona. No so waste this card ungivimba sengibuya khona usonke sanandaba nawo lapho so late sengivele sengiqedile manje abantu awu yakuhlupha le message ufuna ukuhamba ngithi na uhambe late sengize ngasho ufana ungayizwa usuzo wayizwa sasuhlala so ungasuzo waste energy wathi David uthi lo baba lo wazangithatha inyoni zethu wathi yabonakala namhlanje awengulungise ngoba namhlanje ngifuna ukusebenza ngama declarations ngoba ngiyaye sengiyithola isystem yakho yokulo. Before ubanqobe you prophesy. Ah, i victory yakho ikhuluma ingakenzeki. Oh, that's how you win. When unquma ikhanda ungakalinqumi, uthi unquma nje ngoba uqale walinqumo qalusho qala mase liyanqumeka ngempela. Oh, this how you do things. And ngangcono khona abangilalela. Ah, that's how you do things.